Nō re re tīwi tokorua ngā uri o Te Kahui Ariki kua mihia, kua tukuna I raro I ngā tikanga Māori o roto Waikato, arā kia haere rāua ki rānana I roto I te haumarutanga. Ko te makau ariki a tawhai tētahi, ko tana tamāhine ngā puhi ariki, ngā waihono I te pō o te rātu. A ko rāua ka whakatutuki I te karanga kia tautoko te kīngitanga I te tarahiti a te whēao I Piritānia. Ko te matua o taua tarahiti kia whakatupu ake I ngā rangatira o a pōpō. Engari ko tētahi kaupapa nui anō rā hoki ki te kīngitanga, ko te whakanui I te ruarau tau I te whānau tangamai o Kīngi Tāwhiao.
Ki roto I tēnei wā wairua, e kotahi ana te kawe o te hāhi karaitiana me te pai mārire. Koe nei te huarahi mō te Kahui Ariki, ka wehe atu ki Piritana Nui.
Ko te ahara, ko te whakakoro wai I te tira haere ki tēnei momo wairua. E mōhi o ai rātou, kei ko nei anō rā mātou, e titi tonu ana I o rātou pau whenua ki te kāinga, aha kua haere nei ki te whakatutuki kaupapa.
Ko te matū mo te Kahui whare o Kīni Tū hei tia he whakamana anō I nā here ki te wiki o te tarahiti Piriniha ki rānana. He kaupapa nā te Piriniha o wēra I whakarewa I te tau ko tahi mano I warau whitu te kaumā ono.
He mea whakahiato I te rangatahi, he pai noatu tana tuku I te rangatahi ki te whakatutuki I tēnei kaupapa.
Ko te arona he whakawhanake I nā momo kaiārahi ahumahi, ki Aotearoa arā hoki te aroha ka tākoha tū mā roto mai I tētahi karahipi mō nā rea nā te kaumāwaru tau ki te toru te kautau.
I'm excited by the opportunity to strengthen relationships so that we can serve rangatahi here in Aotearoa in even better ways.
Mai rā anō I te tai nātu o Kīni Tāwhiao ki Piritana Nui, tēnei tumumo here o nā whare Kahui Ariki e haere ana. Pērā hoki te whakatauna tiriti, a kuini iri hāpiti te tuarua, me te Ariki Nui te ātairani kāhu. Nō nātou te kau kua hipa I pōhiritia a Piriniha Tiare rāua ko tōna hoa a Pirinihe Camilla ki Tūrana Waiwai Marae.
Ko tā mātou tino hiahia, tā mātou tumanako nui, kia tau atu ki runga o inarangi, kia huitahi atu, kia whāia I tērā hononga karauna ki te karauna. A tōna wāka ara ake ko Tiare hei kīngi.
He kotahi wiki te roana o tēnei haerena, a hei te rua te kaumātoru o tēnei marama hoki nā whare e rua, ka tūtaki. Tāro Black, te karere.